ngiyabingela mbukulo khona ekhaya okhulumako umthandazi I mean Petritif Mpumalanga mbukulo okhona ekhaya uNkulunkulu namandla uNkulunkulu akahluleke umthandazi ke lo ongena kakhulu emanzini esizibeni okhanda kakhulu futhi neyiwasho akhulekise even nomuntu osenkingeni mbukulo khona ekhaya ngisePetritif ngihlala eMpumalanga njalo ngemasonto ngikhona esontweni lapho ngikhonza khona mbukulo khona ekhaya lana ngiphethe iwasho zahlukahlukene uma uyidinga ukude siyakukhoriyela zifike kuwe la ukhona khona mbulo okhona ekhaya but ungakhohlwa ukuthi-ke next Mamponya Mall ngeyi 2 September ngizobe ngikhona khona mbulo okhona ekhaya next to Mamponya Mall fanele babushaba ngu-078 371 6224 uma uyidinga iyaminombolo ithi 073 1044 262 iyaminombolo yombulo okhona ekhaya noma uthinte 066 375 8404 Ntazi lamini uyamthwala lapho mbulo khona ekhaya inkosi be nawe uNkulunkulu akukhanyisele akunikeze amandla akubusise ngithanda kakhulu mbulo khona ekhaya kuthiwe kubheke amavideo ami e-YouTube channel nalapha ku-TikTok ngikhona nalapha ku-Instagram mbulo khona ekhaya uNkulunkulu abe nawe lakhazi khona iwasho zokuthi ugezeke amanzi empophomo makhandlela impepho washo zekugeza idlozi lakho iwasho zokuthi uthandwe ngabantu ube nemali iwasho zekuvula into zakho iwasho zekugeza amathunzi onawo nebhodla nolidinga mbulo khona ekhaya sakukhandela sikunikeza thazi lamini ke lona ePetritif Mpumalanga uthi uNkulunkulu akehluleke uJehova akehluleke abakini boba nawe ebusuku nemini inkosi ibe nawe mbulo khona ekhaya noma kunzima noma kulukhulu ungamthembi umuntu ungakholwa kumuntu umuntu uyashintsha mbulo khona ekhaya umuntu yokushiya usenkingeni yokushiya ulambile akushiya ungenakudla kodwa uNkulunkulu akashiyani mbulo khona ekhaya mithembe njalo uNkulunkulu uNkulunkulu namandla inkosi ibe nawe noma kuthiwa yikuphi lapho uwe khona ngithi nekuwe usengavuka even namanje kwenzeke imanga empilweni yakho mbulo khona ekhaya abantu bazibayibuze ukuthi ubani vele uvusile umuzwa kubo ubani vele unemoto ubani vele ushadile ubani vele usonemali mbulo khona ekhaya themba uNkulunkulu okay yakho inkosi